Now, please welcome our junior Kapa Haka Rōpū, who will perform two items, e te pono, ni o wera, and puku reo, puku oho oho.